kaore e tāia e te tangata te hautū waka ki runga I ngā one o Ruakaka ki te Taitokerau. Engari te ahuanei kei te tau patupatu te kaunihera ki tāna no whakatau. I nā hoki kei te pukuterai o te koromatua tuarua o Whangarei ki te ture hou.
Ruakaka, te one one kei te puaha o Whangarei. Mō ngā taumaha ko karapinepine mai te tangata ki te whakatā. Engari I nāinei, ko aukatia te kuhunga atu o ngā waka.
I'm against that, as I said earlier on. That whole beach is about people who have been there for years and years, not just the fly-by-nighters who have come up from Auckland.
Engari, he tirohanga anō tā te hunga e noho nei ki tēnei kāinga.
Ai, te hoa hoki. I ngā tangata I traua ngā waka I tēnei. Tēnei one one.
Hei tā Morgan anō, ka haramai ngā tangata noho tāone, a ka tīhaihai o rātou waka I te one, he mea mōreare anō hoki tērā.
Well, you know, I've seen a lot of people driving on this beach. You know, they're not safe when they do. They're a lot of idiots.
Nā, e kite nei tātou, ko raka te kēti ki ngā waka, a hei tā te kaunihera, ko ngā aitua, ki roto a takiwira te take, hei haumaru I te hunga tangata. Ano hoki hei tā te papa atawhai, hei haumaru I ngā manu pērā ki te tōrea, te tūturi whati, a me te kawau. No reira, ināianei, he tangata nahe, e wāte ana ki tēnei taha o te kēti.
Yeah, it's about that, all right, but we need to manage that balanced with the needs of the locals who have been patrolling that beach for years, getting their kaimona from there and enjoying those resources, and I might add, without any accidents.
Hei tā te hunga kāinga, engari mo tēnā.
So I believe that too is also the kaimona that's around here, the pipis and the tūtūs. And I think if we can keep them off the beach, it will help all those sort of things.
Ia e nei nā he waka haumaru nahe, e wāte ana kei runga I ngā onepu. Mana e piha, te karere.